Emfowethu kuthini okwakho uPaul? Yes. Makushisilanga. Uyazi nama amavela tete emini wendoda. Nami lo uthi unenkinga kuma iselangeni uyebona amehla akhe sekhala and ujabulile phela uyezwa kuthiwa wena uspecializer ngalo unyembezi vele.
Yeah.
Absolutely.
Ziningi izinto ezenza ukuthi amehla akhale.
Absolutely.
Kodwa ikakhulu angibale nje ezimbalwa ingaba i-medication oyisebenzisayo.
Yep.
Ingabe awuzwani nelanga.
Okay.
Kungabe isifo onaso njengekhanda migraine.
Okay.
So ilanga nje awuzwani nalo. Ikhanda libabuhlungu kakhulu namehlo abebuhlungu akhala amehlo. Kodwa into eyenza ukuthi amehlo akhale imsebelanga, imsebelanga ingozi kakhulu sokubalekile ukuthi ena amehlo swa protect elanga. Sifaka isiqoko, sifaka ama sunglasses ane UV 400 protection. Aye la semgwaqeni.
Okay.
Aye futhi negama sikhisidingo sokuthi size sithenge anegama ukuthi mhlawumbe ukuze uzoba protected cha.
Hawu.
Ziningi izinto ubhuti ezingenza ukuthi amehlo akhe abe kanjalo. Kodwa kwesinye isikhathi inyembezi azikho enough ebelentozana emehlweni akhe.
Okay.
That can be one of the reasons as well.
Oh, azikho enough manje seziyayiphumela.
Seziyayiphumela. Ngithi ihlo lomile.
Okay.
So as likhala ngoba umuntu uyangibuza ukuthi ena uthi amehlame omile a dry kodwa ngiyakhala.
Yeah.
Ingoba umzimba une shortage.
Okay.
Ihlo line shortage li dry.
Yeah.
Uyabo? Kodwa ingqondo uchop buya act ukuthi lisolve iproblem.
Okay.
Kodwa mali solve iproblem lisolve ngokuthi ena ayakhala kakhulu and mayekhala kakhulu iquality yakho na iyabheda ngoba manje azama ukusolve lenkinga.
Inkinga.
Natural.